Hapo mazee, tuje ucheke kosa uchekwe. Hapo mazee, leo ndio ile siku about to hit the stage. Ama namna gani bwana? Fanisi, right about now.
We're going to start.